come abantu mwese mutwumviriza turaba hemiriwe kuno mugoroba ngaha mu gisagara cya Bujumbura ni saha zine z'ijoro zirenga ku minota mikeyi niho duhejeje umwiteguro wo kwakira ejo aho bukera abategetsi ba kino gihugu bazoba baje gutera iteka ishyirahamwe otebe mu kugurura indwi yahariwe igiterwa cy'icyayi mu Burundi. Ni naho abanyacyubahiro ba kino gihugu bazodutera iteka mu kutugururira inyubakwa y'akarorero yubatswe mu buryo bwa otebe ata amafaranga avuye hanze cyangwa avuye mu mfashanyo izo arizo zose. Tubanje rero gushimira abakozi ba otebe, turabakengurukiye bimwe bivuye ku mutima ku kuntu ari abakozi bakora bitanga, bakorana umutima mwiza, bakoze ibikora inka kugira ngo dushobore kuronka inyubakwa twamwe dushike uno munsi. Turashimiye cyane abarimyi b'icyayi, turashimiye cyane abantu bose badufasha kugira ngo icyayi cyacu kibe kigeze aho kigeze. Uno mugoroba turipfurije abarundi bose, abanyamahanga baba mu Burundi n'abarundi bene wacu baba mu mahanga, turipfurije indwi nziza yahariwe icyayi mu Burundi. Aho muri hose turabahamagariye kunywa icyayi kugira ngo muteze iteka icyayi cyanyu, kuko twafata ko ari patrimoine ikomeye cyane ku gihugu cyacu. Murakoze, Imana ibahezagire, mugire umugoroba mwiza.